Sagan jar ngelangone, shiri kai fun maya mati.